omuntu bw'okeranga ku makya n'ozina omuntu, omukyala n'ozina omusajja, omusajja n'ozina omukyala, beerawo ekintu ky'oleka watilisiti kyagenda okukujjuukirirako, agambe nti ekyo bannaayo omusajja omumulaba atambula mu kkuba omwo kyankola, nga wallayi ne wakujjukira bujjukizi yesiwala. Nga ne oba ogenze ku mulimu abafumbo, ne oba ogenze ku mulimu nga tisi abeerako akantu kajjukira n'agamba bannaayo omusajja nga alina akantu ke yankoze ekiro, naye bannaayo si sirikeerabira. Ebintu bino ebyokwegatta oba ebyokunyumya akaboozi bw'obyetegekera ennyo tebinyuma, bisaanamuuko okwegamba okubeera awo nga obadde tokiriiko omuntu najja n'akikutuuzaako, obadde tokiriiko omuntu najja n'akikuteekamu, okusinga okwetegeka ennyo n'owanga agenda ku mbaga oba n'owanga agenda okulongoosa neweetegeka wenna wenna wenna, okitegeera n'obeera ku kitanda, ekitanda kye baakuwasizaako mukyala kwonyumiza akaboozi okuva lwe baakuwasa paka kati, gwe buli lwe mwagala okwegatta mugenda kw'ekyo ekitanda bane tekibatama. Kati mbuulira kijjukizo ki ddala ddala ky'oligamba muno naye omwami wange oba mukyala wange yakindekera? Gera omukyala ali mukiyungu ayoza ebintu, mwami omukyala ali mukiyungu ateeka breakfast, genda ogimukoonyeeko, muve mabega nga tategedde nti ojja, ogenda ogimukoonyeeko awuye bwekaluba. Mukyala omwami angambye maama gundi njagala kyaggulo, mugere ng'akyatuddewo ku dayiningi omukubiremu akantu ko k'olina okwambala ojje omutuuleko awulire bwetokota, mwegattireko mu bifo eby'enjawulo, bwe kiba kyetagisiza kugendako mukyala ewammwe mwegattireko mu nsiko, mugende atiisi omukyala abeereko n'akantu kaagaa nti bannaaye omwami wange oyo munnaye twagera mu lusuku ewaabwe tulina ekintu kye twakolerayo, atiisi yakujjukireko ekyo, muleme kubeera awo nga ggwe kwegamba ekitanda bw'oba toli ku kitanda toyima, bw'oba toli ku kitanda mbu apetaiti yo tejja, olina kubeerawo ku kitanda kubanga wagula ekitanda. Omukyala mwebaseko mu ntebe, omukyala mwebaseko wansi ku kapeti, omukyala mwebaseko ku balkoni, omukyala mwebaseko mu kiyungu kasuba nga tewali muli seefu. Sigamba mwe abalina abaana, gwe alina abaana abaana bojja boonoona, bwogera abaana nga beebase bali mu kisenge kyabwe beebase, mukazanyireko mu ntebe, mukazanyireko mu ddiiro awo, mukazanyireko mu kiyungu. Ate singa buli omwami omukyala watambula ennyumba abaako akantu kalaba kajjukira n'agamba ha wetwali wano mukiyungu twakola bwetuti, wetwali wali twakola bwetuti, wetwali wano twakola bwetuti, okusinga okubeerawo ng'ojjukira kimu kitanda, kwegamba nga gwe memole ye yali ku kitanda, mukole sekisi at least ng'olisikawo ka memole, omuntu ono ebukya ku makya ng'abadde wakukyawa abeerako ebintu byajjukira n'agamba maama gundi ono takyayika, okusinziira ku bintu bye yankolera oba bye tuzze tuyitamu mu butuufu teriyo omukazi asobola bikola. Mukyala linyuwalinga love yo, omwami tomukkiriza kugendako, yiiya ebintu ebipya, yiiya ebintu byatalabangako, genda mu misomo weebuuze, beerako ebintu by'okola ebipya, tolina kwegattira ku kinaana kwokka. Omwami mugende mu kinaabiro omunaazeeko omuwerekeeyo, buli wasabira muwe, muleme kubeera awo nti ekitanda kugamba ekitanda nemubeera ku olwo, ebyo ebintu byakoma dda, byaggwako bakyala kambabuulire.